Molo, wamkelekile. Thina sesiyazi uba bezophinda-phinda u-2 no-3 besizofumana u-6 o-positive. Njengoba sesoqala ucinga amanani a-negative, singayicinga ngolu hlobo le nto. Into yoba inani eli-positive xa siliphinda-phinda nelinye inani eli-positive, sifumana impendulo e-positive. Ke i-positive times xa siyiphinda-phinda nelinye inani eli-positive, sifumana impendulo e-positive. Masizameni ke ukufaka amanani a-negative apha. Xa sino-negative 2, simphinda-phinde, simmultiply no-3, sizofumana ntoni? Indlela ke esiza kuyicinga ngayo le nto iyawulandela umthetho we-multiplication. Le nto le siyibonayo singayibhala njani? Singathi negative 2 plus negative 2 plus negative 2 kathathu. Ayi, u-negative 6. U-negative 2 kathathu. Loo nto leyo kubani? Negative 2 plus negative 2 ngu-negative 4 plus u-negative 2 omnye ngu-negative 6. Siqale ku-0, sasusa u-2. Saphinda sasusa u-2, sasusa u-2 okwesithathu. Elandelayo ke indlela esingayicinga ngayo le nto into yokuthi 2 times 3 simphinda-phinde u-2 no-3. Sithi uba njengokuba kukho elinye inani apha eli-negative, impendulo yethu lizoba li-negative. Umthetho ke uthini? Uthi i-negative xa siyimultiply nelinye inani eli-positive, impendulo yethu lizoba li-negative. Masithi ke sizibuze, kuza kwenzeka ntoni xa sizitshintsha indawo esiwabeka kuwo amanani? Xa siqale ngo-3, sathi u-3 simphindaphinda no-negative 2. 3 times negative 2. Khumbulani into yoba loo nto ayinamsebenzi. Noba siwabeke njani amanani, xa siwaphinda-phinda impendulo izawufana. So u-negative 3 xa simphinda-phinda no-2, impendulo izawuba ngu-negative 6. Nanku ke lo negative 6 wethu. Noba siwabeke njani amanani afanayo, xa siwaphinda-phinda impendulo iza kufana. Ngoku siyabona into yoba impendulo yethu nayo i-negative njengoba elinye inani lodwa li-negative. Thetha uba xa siphinda-phinda i-positive nelinye inani eli-negative, kuphuma impendulo e-negative njengokuba sibona apha ecaleni emthethweni. Apha siyayibona into yoba noba xa kutheni, noba siwabeke njani amanani, xa kukho elinye inani eli-negative, impendulo lizoba li-negative. Xa elinye li-negative, elinye li-positive. Noba siwabeke njani, xa kukho elinye inani eli-negative nelinye eli-positive, impendulo iza kuba negative. Bantini bathandayo, niwukhumbule lo mthetho. Masiyeni ke kulo mzekelo olandelayo. Uba mna benzothi negative 2 times negative 3, besizawuthini? Umthetho apho ubalulekile. Sino 2 times 3 kwakhona, u-2 times 3 ngubani? U-2 times 3 usinika u-6. Nangu, u-2 times 3 usinika u-6. I-signs ngoku zisixelela ntoni? Sino negative times omnye negative apha. I-negatives apha ziyacimana. Omnye negative uyamcima omnye. Kuyalandela ke ukuba impendulo yethu izoba positive. Masiqinisekeni ngomthetho apha. Sithi negative times negative. Uneka ndithi unegative. Negative xa sino-negative times negative. Amanani a-negative. Mabini amanani a-negative. Impendulo yethu izoba positive. Ibaluleke kakhulu le nto. Ngoku sizawuthi sizameni imizekelo. Mna ke benzawuthi umane uyimisa ividiyo xa ndibhala umbuzo. Uzama ukuwusombulula ngokwakho, uphinde udlale ukubona uba sifumene into efanayo. Negative 1 times negative 1 ngubani? 1 times 1 ngu-1. Negative times negative ngubani? Nanku umthetho. Positive. Impendulo yethu ke i-positive. Masimfake u-positive wethu ke apha. U-positive 1 ke impendulo. Elandelayo. Negative 1 xa simphinda-phinda no-0. Ngubani apha? Lo 0 asikamboni apha kuba 0 akekho negative, akekho positive. Apha ke masikhumbule into yoba noba yintoni esiyiphinda-phinde no-0, impendulo izoba ngu-0. So u-minus 1 xa simphinda-phinda ka-0, uzoba impendulo yethu izoba ngu-0. u-0 xa simphinda-phinda ka-negative 783 zoba ngu-0. Masithi siye kule elandelayo. Masithi elinye ibahla. U-12 times negative 4 ngubani? Masiqaleni ngo-12 times 4. U-12 simphinda-phinda kane izoba ngu-48. Elinye ke inani lethu apha li-negative. U-12 u-positive, u-4 u-negative. Masibuyeleni kumthetho. Umthetho. Masilawulwe ngumthetho, masikhokhelwe ngumthetho apha. Sisebenzisa lena ke eluhlaza. Elinye li-negative, impendulo ke i-negative. Into esiyenzileyo apha sithe negative 4 plus negative 4 plus negative 4 kayi 12. Loo nto yasinika lo negative 48. Elandelayo. 7 times 3 ngubani? Awekho amanani negative. Kuyafana nje nokuwaphindaphinda. U-7 simphindaphinda kathathu. Positive times positive, impendulo ngu-positive. Sesiyazi ngokule nto le. Masiyeni kuleyo ekugqibela. U-negative 5 times negative 10. U-negative simphindaphinda nomnye u-negative. 5 times 10 ngubani? Ngu-50. Umthetho uthini? Xa sino-negative nomnye u-negative, ii-signs ezi ziyacimana, impendulo ke ngu-positive xa siphindaphinda u-negative nomnye u-negative.